Akabumbweka Alliance for Community Action, kabela kokuwa fwawe kashi pakutila vale lomba no kupokelelo bulondoloshi pafyo ubukumu wa chintu wengi ubonfi wa Mzambia. Kabili kokulomba kufuido kufuma makamaka kubekala chalo wa Mzambia. Pamonga imwe, pakutila chibefyo, mufuido kuishiba ifyo obuteko bufuido kubomba no mulimo wenu mumibombele ya obuteko. Muma vidya lino kukonka po 7, kutitu atema ukwendela pamona imwe mukupansa no kuishiba utubungwe uto ichalo cha Zambia cha kwata utu angalila utantiko wakulenga abantu kulubulula pafyo babombe milimo yabo nefyo mwinga mpanano tutubungwe. Aya, mashina ya tubungwe. 1. Public Accounts Committee. 2. Auditor General. 3. Anti-Corruption Commission. 4. Drug Enforcement Commission na Financial Intelligence Center. 5. Human Rights Commission na 6. The Public Protector. Ututubungwe tonse, tuwabela ko kubufuayo bumofye. Ubwa kulenge mikalile yenu kuwa minakolelo. Ukuchila ifyo yali mailo. Elio, no kulenga ubushikubwa mailo. Buka wame ukuchilobu alelo. Isubilo liyesu nili. Ilio mwakwata amaka ya abamuli ayama ofesi. Ni nsi mwaipangasha ukulanda popalu pia lwenu. Ulu pia lwa chintu wingi. Muchipande chikonkelepo tuwalata mpako. Mwaipekanya na tutampeko.